Angelita Jenu can equay. As if I even follow can equay. Sino Luga Cosiluay, Equan in Yakan in it. Would I have one dance? Imanati me who get Mamselibe. Who will believe what you? Imanato Mava can answer. Muno was on one them. Equine in Yakan in it. I can have a piazza. Who was on Yakan in him? Was it we won and hello can Yachi? A taliti, a people who didn't drink another month. What we will not do, my daughter, but to see a tear moving at. Imanike na lono mwaka Iluse uwandowe Onye mula muna bi uwaza Mwane mboi Ude lude wano muka meme Ude luda bala tule
Mamselibe
Ude luda bala tule
Mamselibe
Ude luda bala tule
Mamselibe
Ude lude nelwe nikosi
Mamselibe
Nivute mwana koi Mabwana chimu neme ibe inuwe kwenu Biale na chimu neme ma inuwe kwenu Wekwe konyaka njine ku Enanuke kunara Amale munga mema abego Amale munga mema abego Akwe konyaka munepe Nsinune ike nide Nyaka mujete, wekwe go kamune fui. Ima kwano wite vwacho iva, gesyo na basi kanase. Wita choka, even na fu kamune huru geleke. Wita kemeke nufa mwapwane. Wita kemeke wete iva denjo. Asukwe kwe kwe mwa mwoke Wapo ni patiku Wanyo wapo na gachofa ilugi Wandilo gachofa ilugi Wandede mwa gachofa ilugi Kaisa matveli gimpu Ida utu wami juwa nyobu aso Abadego, eji la fine boy abadego. One day to be good, I can't judge and now I can't do. He down to one me to a be lois, no be lois, he got all of them. What can we take and call on a kiko? A kiko na kamuji abya. Ina nusi kwa ijimu. Imanati me uge
Mamselibe
Tuda wende so Kegwa ni nyaka ni yete Nekute mwona koi Ode njinji nanete mwona Mbasa njele kuna nabo Kwasi kwante japo kansiana Weputa nuna ya kwiko loda nabo Wekuda mweve Akane kukane kwi makwa vana bo pya vonwe vopo Mwetu vive nesu kwa sena vana bo na songwa nyaso Mwene nana songwa nyaso Mbwija soya soko jiawa Oye mwanya pulo kwa nungofu onye Kaisi na palyo mweve Nsikolo vya jetu vego Mwene jetu vego Ni chute go udegi edeluge No mongwa njida kale galu Oso kejo kwancho mwa monke Udelude kwa nomo kameme Udelude bala tule
Mamselibe
Udelude bala tule
Mamselibe
Udelude bala tule
Mamselibe
Udelude bala tule
Mamselibe
aka n'iwu ego bu mma nwoke ine emenyi ọgwalu di enyi na-eme ọbụbụ enyi ga-eli dị ive maọbụ ga-eweta ka elie abụga ise tive akị ma afọ nwaanyị batava ngwongwo nsikwa abụga ise tive akị ma afọ nwaanyị batava ngwongwo nyemakwa n'ụmobili igbo abịa onde njinji nnete mmọnwụ mbọsị anyị jelụ n'ụlọ nkwụ wee luwe n'ụlọ nkwụ onye na-ele nkwụ wee nyebe anyị mmanya nwa emebe n'ọda nkwụ ma ị gaghị ebido iti mkpu ọsị na-aga n'ili ife na-aga na-enwu nkwụ njụ onyi na-egotekwa ma ncha mmanya awụfu na-egbukwa aja ogbugbu nwanne n'ụmobili igbo abịa nwekwa n'ụmobili igbo abịa ode njinji nneta nwụli nwekwa n'ụmobili igbo abịa ga-ekwu mobili igbo abịa nwekwa n'ụmobili igbo abịa agụnwebe abịa ọzọ n'elu n'onwe na-egosi ebe ụda egbe ndị nsọ ịmana chimewuge
bamselibe
ụda egbe ndị nsọ ịmana chimewuge
bamselibe
una abụgokwa ndị mbụ fanabala obili igbo mba anana bala agụ mba nwanna di ya bala agụ mba ịbalụ ya mba onweghị ka ị na-ekwu nsị na ude ike n'ide udelu udekwa n'ụmụ ka mmeme weyi ịpụta n'ụlọ akwụkwọ yunivasiti ka na-ekwu isi ka ịchọba dịrị mma nke mụtị ka m gwa gị okwu esi okwu nya ka m nụ na-ekwu nwanne ọbụ na ibute m n'otu ọ na-ege anya ọ dị ya ka iji ego ọ na-elu oge anya ọ dị ya ka iji ego ọ ga-akpọ gị suwiti ịza kpokwuo gị ma ibibi ịza tuo gị ya oli ego n'ụkọ ego n'elu onye anya ego gị ka ọ na-achọ ịnụrụ ka mmụọ na-ekwu okwu ụdị njinji nnenete mmụọ amalize kwana gaisi na chasi aja anya ịnụ kwana gaisi na chasi aja anya nwanne chakwa nke isi ga-ebu oke olobịa chakwa nke isi ga-ebu maka oko ndị ka anyị na-ekwu oyi si na gaghị agbụlụ chikelụ ụwa
ịnụgogoiliwa
gaghị agbụlụ chikelụ ụwa ịnụgogoi ịma na gaghị agbụlụ chikelụ ụwa mgbiliwo ịma na gaghị agbụlụ chikelụ ụwa mgbiliwo ịmana uneri ike na-enderuge n'ogbe egwu onye nya ka anyị ji aba mmegbute mmọnwụ na akwụoyi akụ nwa afọ mmụọ ka na-ebeli nu njalịta ije enu olimo ka na-ebe
mụnachi belele ka na-ebe
njalịta ije enu olimo ka na-ebe njalịta ije enu olimo ka na-ebe
mụnachi belele ka na-ebe
mmegbute mmọnwụ na akwụ